wakanya so wana sisinya saita chona mwana wacho sa alenge solo tiri kuona nezidzoro
sorry ndaisha ndokuza sei akanditi uya
uya kuita sei
ini ndafana vuma
why don't you get yourself Muchita zamboita yaka kujaiza
No, no, anifepana
Ukutichita
Anifepana
Anjinasi ndo kutemura
Anifepana
Iwe, tewa nifesha manu
Anifepana